A new challenge is on the horizon. To take the fern further than ever before. To dig deeper than we ever have. To take our story to new heights.
Kia whānui ake te hora o ngā kōrero mō tātou.
New horizons away.
He pairangi hau e tatari mai ana.
1 year to go.
Ko tahi tau hei te toi.
Tokyo 2020 is calling.
Kia ita.